2, 3, go!
Me, I, me, I, me, I, me, I, me, I,
me, I, me, I,
me, I,
me,
I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I, me,
I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I, me, I,
Bye.